like a diamond. Sone vangu roop tera akha like a diamond. Duro duro takka na takka sone vangu roop tera akha like a diamond. Duro duro takka na takka sone vangu roop tera akha like a diamond.
Sanjay.